ipangako nyutulako pang'ono 5 minutes jandia mbili ukamapita kokagona pa bedi ngati mamuna sangata abambo sana bwere ku nyumba ndio ndiwe mwana ndamno mambilo pita ku bedi
kanga mjadiwa
kupanga ndithu weka blanket mutanga tukuziseweresa uona so after 2 3 days uzitenga ngati ku umazolowera utenga first line wako kumapanga timabwera mami tima sisi ma zima bwerera mu
okay ndatokoza
basi la inu yu ya matandiza mama mindu wazi bambu indu wabu ina mindu di deal
mudinu atahera atahera umakoka kukapo
iwa ene nifuna ndikuzi ineo ndina akoka ziyazona kuti nipana kuzononga maa yanga ziyazoni ungo tipu zisa zoti muzipita kuzitamba ifo mungo pita kuzitamba ndie aneba zineba ndamaya namba kuma uza maa yanga inu mwana yaka kama kanga ni mwana wa mamuna bwanji maa yanga ndanza hundenga literi kwa one uruma mwanga mwene ndunaye mami ndizokoka akuti zokoka iti maa yanga li oh zokoka iti ya mati nde kama mwusa brother wanga masonka moto kama ikapo chani kapa moto kwa antu azimai yu omazi waku ama nduza ndizidu mpa kumawa ndu kumazuru akuti zibwelele
zinatari kukompiri
tinapita kundazi nzanga kuchile tikuje kwa kapri madu kwa kafunga nkuni tapita kuja kwa katunga mazi nteme itafata kena kwa tika na chakuti antie ntiko keni ina wili ndivule manyazi kena kwa nzanga kwa kufula ufandu wana utiboza kumaliseche kwa nzanga ndiko wanga kukusiana kena kwa nduti hiye mwama nyazi ya zasi nzanga kutawa akuti iwe zime ya sindisha sinyama nyama zo sezi sindisha nyama zi wakuti kutoka uzama yanga nga ziwe tiwone mwana 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 zika fika pote fundo ziwiri zira utima siya inaoho mwati nendi nako kama ni mafika nifandeme ya zimanjika zimezo nindi zaka I think 14 14 years mwana nindi zintu
ineso 15
na jito uweza kwa mwana besu zima buwela kutu buwela kwa mbili palibe sisi mwela kwa mbili mwena ifacha leba yondi mendo nanga tinandi pangako heo kwa mwana nandi vidu vone nepa vavitani
achina katundu
ziriko
mwota na osa mwanga uza kutai kukani no ofinga na kuma uza kama kukamu joma uza kuti ya mwaka fika ntayo uta kutumusie kapena kuma apanga cheki kuti ya wapa siyani
azata ligisa azata ligisa
dahera
zintuzo
Tahera, muntu atakha kuti ali mbanja, atakha kuti ali mbanja koma alibe zimene zonso. Ndizotheka kuti ayambepo.
Eh, amayamba. Nthawi yoyambirirayi, zimene tuyamkhula kuti even vasalini nthawi yoyambirira kuzomapangira vasalini, kena kuti mafuna tsatsi. Stage 2. Stage 3. Timatenga muleme, phiko la muleme lija, phiko la muleme. Timatenga muleme. Phiko la muleme licha phiko la muleme
what's that muleme licha
bat you know the bat looks like a bird but it's not the bird it's bat
oh chirengwarengwa
chirengwarengwa yes that phiko
yeah that's what I'm saying my mom sent me she burned it
Yes, and there is a flower looks like want to look like
oh, it
looks like ninga. We call it kalibakali.
We call it what you call it? It's cause the fruit ne is yellow.
No, Wizzy. No, it's they just come like they are small like this okay maybe they can be fat like this my finger but and long but they come with something like you want to look like chuku 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 like that but it's not it's soft we can have it like a flower in the house they are small they don't go wrong like no yeah they are just short umatenga so zimene zija then mpira timatenga so mpira mpila kalibakali that flower I'm telling you and bat wing kuocha pamodzi uziwoche uziwoche then zima kupewa zoti zapanga nditu nga timakala timatekeza then ndukupanga ndukusefa kuti you have to make sure kuti those things they are smooth, the powder, the flour, the powder is smooth, okay? Zigwisa nchito mami zimene ndipo kali bakali ndi that bad pikola but ndi mpira iyo mami ndufa ndikuze ndi first game.